Majine, ba, ne, ela dan ka ba kafin nawa majine.